Baba.
Mama, ninakupenda. Asante sana Baba. Mwokozi wangu.
Se kwani mimi. Come on, I know you remember this one. Say, so, Baba, Baba,
Baba, ninakupenda. Asante sana, Baba, Mwokozi wangu.
Si kwani mimi,
sitaona haya, kusema ewe wangu.
Here we go. Katika maisha yangu, Baba,
nakupenda.
Say, nakupenda. One more time.